kera tugo nduma an jaka nyakwaro wuor piny kiro agwelo bena wuod leo kuse tumero mwomo moro nyaka jodongo sani kora tukachiko imititi mano ikodera mae ikara chuonyo adonjo ka jaduong Harrison Ngothe jogo bwana tosha wuoi moro motelo yo nyamosi gi kisungu good morning amor kenda ila inya gimano joma go dhogi go ioling mondi wende juma yungo piny kakodhauka Machuna ni anwa ni wero siepna George wacho gato timo onge gimi badhi Iloyo no siepe makwayo were ba Teteme kowera kose komadho kongo Juma lochuo gi wacha diera Api mikoda soja ngetabe wode nyadhi Samson Edwin okothu bende woi Nyakwar kilio nungare gichu juga chuku Bedi gichu njini temu konyo ganda Okego nyanga pia lamo ningi makende Jomikiri ya ginote monyolo woi Kajumo chunge bunge ling ne urambulu Nyakwa Angelina odote jojipek Bukibara duwa podu pinyu woro Kikimise timeke nyoka la kwana Harambise kogoya inyigero sikunde Yoma puini konye yore tije Bendo dhura inyadha notara gigana Korofi gere idandora lichadua Jopango mora inyapamoni manalwedo Gari mori ngeobe chota moteche Iloso iyo yom kelo nindo nyamuzi Yoja dendiga nile chocha yojok Kitweyo neto turo nginjo nginjo Tanga koro kieo manangai Giparo niyo tutoka lete katwera Yende bende liye shturo eti mikono Osiepe ni adhyalo moso mothie thadimba Achogo Dr. Tom ojuangi jako yugi Kidaktari ya chengombai Mano beja kodera mawodi dole kanyo Wiyadhiwi gikalebo dhyambo Makakuma mon gitich manimba Kisumu KBC tingo malo Ero moske no kongo okilu wonya tike Tumuthi guro tathe alomikai Nako tieno nyabola emorito jatelo Okutobin nagito mukeshi Auma mora inya kendo ero gawelo Monu masani gita mo wang chwagi Kawelo donje dala eno chomo kaura Koda omo kaloni anaonga lont Jogi otuchu kanye pinyo tuo kuomji Mara nyako tieno mora diera Akwayo ruothi yeso medu nigi makende Iriti kajaduong Harrison Ngothe Joji thuma loka geno romo mbele
Oh!